I'm going to go to the hospital. It's a goal for Masii United, man. Their first goal, 1-4. Yeah, Masii United. Ndio wamefunga bao ya kwanza.
Kwa nne.
Wamefunga nne.